Zicabange uthatha iholide elizokunika umuzwa omusha sha. Uhambela izindawo awukade ufisa ukuzivakashela futhi uthole okuningi ekuhambeni kwakho ngohambo ngalunye. Izinkulungwane zabantu emhlabeni wonke bayahamba kakhulu futhi bethokozela izinto ezimangalisayo njengalezi zinsuku zonke. Laba bantu bavela kuyo yonke imikhakha yempilo futhi bonke bayingxenye yomphakathi ozokuvakasha emhlabeni iDreamtrips. Ngokuthenga amaphakethe amaholiday ahlukile anikeza amalungu okusezingeni ngamanani ongawakhona. Ubulungu beDreamtrips bunikeza amalungu ithuba lokuthola okuhle kokuvakasha ephindelela. Yilokho lolophawu oluncane oluluhlaza oluthi you should be here olumayelana nako. Amalungu ethu agculiseke kakhulu athi you should be here with us uzakhele ongasoze wakulibala. Wenze okungajwayelekile. Ugqugquzeleke futhi uzwe okuningi. Empeleni zonke lezi zinkundla ezimangalisayo zivela kokwenzeke ngamalunga ethu eDreamtrips kanye namavidiyo athwetshulwe ngesikhathi bethokozela amaholiday abo angandele bani eDreamtrips. Futhi labo amalunga eDreamtrips ngempela owabona efaka izithombe zawo nalolo phawu oluncane oluluhlaza kuDreamtrip yabo. Cishe usuke walubona lolo phawu phambilini. Ama Dream Trippers athanda ukulufaka kanye nezinkumbulo zabo ze Dream Trip kuzo zonke izindlela zokuxhumana. Facebook, Twitter, kanye neInstagram. Luthwetshulwe ezindaweni ezidumile, ezehlweni zemidlalo emikhulu, emoyeni kanye nangaphansi kolwandle. Seluhambe wonke amagumbi omhlaba. Manje ke, lumayelana nani. Ngo 2005 abangani ababili bazibuza ukuthi yini evimbela abantu ukuba bangazizwisi okuningi empilweni. Kungani abantu abaningi bengenzi izinto abangezilibale ezingandile nemindeni kanye nabangani? Impendulo kwaba ukuzwa ukuvakasha kanye nemali. Uma abantu bengakwazi ukwenza izinto abahlale bephupha ngazo futhi bazi ukuthi bangakwenza kanjani, bangahamba kakhudlwana. Ngakho ke laba bangani ababili basungula umphakathi wokuvakasha ohlabahlose kunayo yonke emhlabeni. iDreamtrips inikeza amazinga amabili obulunga, iGold neplatinum, okwenza ukuba noma ubani noma ngabe unamalini akwazi ukuhamba futhi athokoze kakhudlwana. Kusukela ekuhambeni kwangasese kwempelasonto kuya ekuhambeni okude okuhlelekile komndeni wonke, kuya ekubunganyeleni indawo yokuvakasha ethile yonkana.
In real life ever. My daughter is having a blast. We create a lifetime of memories in just a couple of days. You should definitely be here. It was so much fun.
I just got back from an awesome day on the catamaran with 50 of my best friends. Got to go snorkeling and jumping through like waterfalls. This is awesome.
Vacation! Ukuphumula ezihlabathini zaseCaribbean. Ukubona obuhle obungavamile base-Asia. Ukukhetha ekudleni kwendabuko. Amaholiday asezingeni eliphambili njengalawa ongakulindela njengelunga le-Gold le-Dreamtrips. Sisebenza nezindawo zokuvakasha eziphambili kakhulu. Imikhumbi yokuvakasha, amapaki okuzithokozisa kanye namahotela emhlabeni wonke ukuze sihlele ngokucophelela futhi sihlele izehlo ezihlukile futhi sikunikeze izinkonzo ezinhle ngokwedlulele. Empeleni, ekuhambeni kwethu okuningi sizokulanda esikhumulweni sezindiza futhi sikwenzele nemicimbi imbala. Uzothokozela okwengeziwe kwezitatanyiswa kanye nokunye okukhethekile njengezinkambo zangasese, ukunakekelwa kukanokusho kuma-spa kanye nokuvakasha okuthokozisa ngokweqile.
The resort is absolutely amazing. The accommodation, the view from my room this morning was absolutely lovely. I mean, waking up to the peaks of the mountains and seeing purple and pink clouds, something that you'd never see, like, you know, in your day-to-day life if you had to just open up your window from home.
Ubulunga beGold futhi bukwenza ukwazi ukungena ngendlela engaqhathaniseke emicimbini yezemidlalo esezingeni eliphezulu. Amakonsathi enzeka bukhoma kanye nezehlo zangaphandle ezingachazeki.
I zip line to Latin America and it's like all these ATV and everything is like awesome.
noma ngabe uhambela phesheya kwezilwandle noma uthatha ikhefu lempela sonto eduze nasekhaya, iDreamtrips ikusiza ukuba ube nesikhathi esehlukile esingelibaleke. Futhi amalunga eGold eDreamtrips anethemba eliphelele esithembisweni sethu seDream Price. Uma ubhukha enye amaDreamtrips ethu bese uthola lolo phawu ngenani elingaphansi ezinsukwini eziyi-7, uzothola ukubuyiselwa kwezindleko okungama-100% aleyo Dreamtrip. Amalunga ethu futhi asebenzisa injini yethu yokubhukha ewina imiklomelo enikeza ubuchwepheshe obuhlukile be-rate shrinker. Isebenza kanje. Ake sithi uthenga ithikithi lebhanoyi noma ikamelo ehotela. Uma inani lishintsha emva kokuba usubhukhile, i-rate shrinker ivele ibhukhele kabusha ngenani eliphansi. Bese uthola ukubuyiselwa imali engaphezulu oyikhokhile. Futhi ubulunga bakho be-gold bukuvumela ukuba uthathe ithuba usebenzise lobu buchwepheshe obungakholakali uma ubhukha uhambo lwakho. Enye inzuzo enkulu yobulunga ifaka isevisi yama-24/7 yokunakekelwa ye-Dreamtrips. Uzothola zonke lezi zinzuzo zamalunga kuphela zobulunga bethu be-gold ngama-$50 kuphela ngenyanga. Futhi sinikeza abahambi abaqaphela kakhulu i-Dreamtrips Platinum. Njengamalunga, le Platinum uzoba nazo zonke izinzuzo zobulunga be-gold be-Dreamtrips kanye nethuba lokubhukha ama-Dreamtrips akhethekile e-Platinum. Futhi uzothola okwenziwe kwamalunga e-Platinum e-Dreamtrips kuphela kuwo wonke ama-Dreamtrip esiwanikezayo. Uzokwazi futhi nokuthatha ithuba lokuzitholela ezinye izinzuzo ezehlukile njengo ukunyusa izinga okuqondene nezinkambo kuma-Dreamtrips ajwayelekile njengezaphulelo kuma-spa kanye nezindleko zezemvelo. Ukukweletela ezindaweni zokuvakasha kanye namakamelo asezingeni eliphakeme emahotela. Amathikithi ama-lift, ukuvakasha mahhala nokunye okuningi. Ubulunga be-Platinum kukunika ithuba lezinto ezizokusiza ezihehayo njengokusheshe ungene kanye nokuphuza ukuphuma. Kanye nezindleko zesikhumulo sezindiza ezenzwe ngono. Ungazitholela inzuzo esezingeni eliphezulu zobulunga be-Platinum ngama-$100 kuphela ngenyanga.
This morning we went out to the waterfall. We swam in the freezing cold water and we're doing a helicopter ride a little bit later.
Noma ngabe ukhethe liphi izinga lobulunga, uzokuba ingxenye yomphakathi we-Dreamtrips. Uzokwazi ukuthokozela ukuvakasha okungekholeke ngamanani aphansi kunalawo obungawakhokha ngokwejwayelekile. Ngaphandle kokudela, ukunethezeka, isitayela, ukuphatheka kahle noma injabulo. Nansi ingxenye emnandi kakhulu. Ngalelo nalelo dola olikhokhela imali yobulunga, uzofakelwa ama-Dreamtrip points ongawasebenzisela amanye ama-Dreamtrips. Empeleni, uma ubhalisa njengamanje, sizokunikeza amapointi afinyelela ema-300 e-Dreamtrips ukuze uqale ukuthokozela izinzuzo zobulunga namhlanje. Futhi uqale ukuhlelela i-Dreamtrip yakho yokuqala engakholakali. I-Dreamtrip egcwele uthando, emangazayo, njengenye yalawa.
Here we are, day one, Kilimanjaro. First night sleeping in the tents. I gotta tell you, it was a pretty amazing experience.
Singumphakathi wokuvakasha oyiwona wona. Kodwa-ke, into amalunga ethu azigqaja ngayo kakhulu inhliziyo yethu. Sinesiko olwakhele ekunikezeni kanye nasisekelweni sokuzibophezela ekubuyiseleni okuthile kumalunga. Inhloso yethu ukusiza abantu yonke indawo ukuba bezwe okuningi futhi baphile izimpilo ezigcolisa kakhudlwana. I-World Ventures Foundation inikeza amalunga ethu ithuba lokusebenza ngqo nezinhlangano zendawo zokumhlaba ezingasebenzeli nzuzo ukuze yeseke ushintsho oluhle ezimpilweni zabantwana abantula kakhulu emhlabeni kanye nemiphakathi yabo. Empeleni, ungenza umehluko ngokuba yilunga nje, ngoba ama-100% azo zonke izindleko zokusebenza kwe-World Ventures Foundation axhaswe yizimali zobulunga be-Dreamtrips. Ngonyaka we-2014 e-USA, amalunga ethu ayesesize ekuqokeleleni ama-$325,000 futhi akha ama-Dreamcots ayi-13. EGuatemala, sebakhe izikole zamabhodlela ezingama 53 futhi babamba iqhaza kuma volunteers angama 51 futhi kuze kube manje amalunga ethu ase volunteer izinkulungwane zamahora kuma global volunteers angama 16 lokhu kuvakasha okwehlukile kunikeza amalunga ithuba lokubamba iqhaza ngqo emikhankasweni eguqula impilo bexhasa izigidigidi zabantwana emhlabeni wonke kodwa amalunga ethu amaningi angakutshela ukuthi yize ungahambela ivolunteer ukuze wenze umehluko wena othola isipho esikhulu kakhulu sokuthokozela ukushintsha umhlaba ngohambo olulodwa ngesikhathi.
It's been phenomenal. I just can't explain it. You can't put it on paper till you come and see these children and you come and work with an international team.
And it's so great to be here and to share with these beautiful children and the teachers who have the heart to stay and care for these kids. It's unbelievable. I'm so glad I'm here. This has forever changed me.
Sizibophezele ukunikeza wonke umuntu ithuba lokuthokozela izinto ezimangalisayo futhi babe nomthelela omuhle ezimpilweni zabantu emhlabeni wonke. Pho ulindeni. Noma ngabe yiliphi izinga lobulunga olikhethayo, iDreamtrips ikunikeza ithuba lokufeza amaphupho akho futhi uqale ukwenza okungelibaleke okuzohlala impilo yakho yonke. Inkolelo yethu yakhelwe esifisweni sokusiza abantu ukuba bathokoze kakhulu, bakhululeke futhi bagcoliseke. Ingakho abasunguli bethu baqala umphakathi wokuvakasha osanda kuzwa ngawo ukusiza benze ngcono izimpilo zabantu ngezinto ezehlukile futhi abangakwazi ukuzikhokhela emhlabeni wonke ezweni lakho nsuku zonke. Abasunguli bethu futhi babona ithuba elingavamile lokubuyisela imali kubantu abasiza abanye bazuze okuningana. iDreamtrips ingumkhiqizo weWorldVentures, inkampani eyakhelwe ukuvumela abantu ukuba baxube ukusebenza nokudlala ngendlela entsha ngokuphelele. Kusukela ekuqaleni, iWorldVentures yayifuna ukukhombisa ukuthi ungakwazi ukwenza ukuphila kuphile. Yingakho sifuna ukwabelana nawe ngalomcabango ukukhombisa ukuthi ungalisebenzisa kanjani leli thuba ngokuthi ube yi-rep yeWorldVentures. Ungakhohlwa, lokhu ukwenza ngokuzikhethela. Akudingekile ukuthi ube yi-rep ukuze ube yilunga lomphakathi wezokuvakasha. Siyaqonda ukuthi lokhu akukona okukawonke wonke. Kodwa uma ufuna indlela yokuthuthukisa impilo yakho futhi uzitholele imali eyengeziwe ngokwabelana ngalombono, sikunika ithuba elingqayizivele lokuba namalungelo okukhangisa iDreamtrips, umphakathi obezokuvakasha othokozisa ukunayo yonke emhlabeni. Njengabanye babadayisi ngqo bezokuvakasha okuhleliwe kwamaqembu abakhulukazi emhlabeni, iWorldVentures inama-rep emazweni angaphezu kwama-25 futhi isingelinye lamagama athenzwa kakhulu embonini yokudayisa ngqo. Ngenxa yezinqubo zethu zebhizinisi ezicacile kanye nenkolelo yokuphatha okusobala. Lona ngumgudu oqinisekiswe yanoma yiluphi uhlelo noma izinga lentshisekelo. Futhi sikwenze kwalula kuwe ukuba kwabelane ngalombono. Futhi ungakhathazeki uma ungeyena umdayisi. iWorldVentures izibophezele ekukusizeni ukuba uphumelele. Noma ngabe ukhetha ukusebenza njengetoho ngesikhathi sakho sangasese, noma unethemba lokwenza ibhizinisi lakho leWorldVentures libe ngumsebenzi ophelele, sizokunika ukuqeqeshwa okudingekayo, ukwesekwa kanye nezinsiza zokwakha ibhizinisi zokukusiza ufinyelele enjongweni yakho.
This is unbelievable. And here's the deal. If you guys really want to do this, if you want to do it in a big, big way, just make it happen.
I joined WorldVentures slightly over 4 years ago, and right now living the lifestyle that I want, always wanted, and I know that through WorldVentures I'm able to get this lifestyle by putting in my effort, my time and everything. I think this platform can truly help ordinary people become extraordinary.
Ngama $11 kuphela ngenyanga kanye $100 elikhokhwa kanye okuyimali yokuqala. Ungaba yi-rep ye-WorldVentures umholi emhlabeni wonke emakethe yezokuvakasha edayisa ngqo. Uzuza imali eyengeziwe ngokobuningi bamalunga beDreamtrips owazuzayo. Nasi isibonelo. Uma uthola amalunga amathathu eGold eDreamtrips ezinsukwini zakho ezingama 28 zokuqala, uzuza ama-$100. Bese uma uthola ilunga elilodwa ngaphezulu, sizohoxisa izindleko zakho zokuba yi-rep kanye nezobulunga. Uma uthola amalunga amabili ngaphezulu ezinsukwini zakho zokuqala ezingama 28, uzuza $350 owengeziwe ongamabhonasi. Siya kuhalelisela. Ibhizinisi lakho manje seliletha inzuzo. Okunye, uma amalunga ayi-12 ejoyina iqembu lakho enyangeni eyodwa, uba sethubeni lokuthola i-Wings and Wheels monthly bonus yethu eqala ku-$300. Khumbula, akudingeki ukuthi uwabhalise wena ngqo wonke amalunga ayi-12, udinga nje ukubhalisa amalunga ayi-5 wena qobo. Ngakho-ke, ake sithi ubhalise amalunga ayi-6 wena qobo eqenjini lakho. Uma oyedwa wabo ebhalisa umuntu oyedwa nje, lokho kukunika isamba samalunga ayi-12 eqenjini lakho. Futhi, ngesikhathi iqembu lakho likhula, ngokunjalo, nemali ongayizuza iyakhula. Kuze kufinyelele ku-$900 ngenyanga ngayinye. Cabanga lokhu. Yini ongayenza ngama-$300 ukuya ku-$900 angeziwe ngenyanga? Ungasebenzisa ibhonasi lakho ukuze uthuthukise indlela ophila ngayo. Mhlawumbe uthuthukele ku-BMW kanokusho eyisiliva. Okokugcina, uzuza iphesenti lemali ekhokhwa ngamalunga nyanga zonke ajoyina ngokusebenzisa iqembu lakho. Futhi, njengoba lokhu kungumqondo osebenza emhlabeni wonke, ithuba lokudlondlobalela emhlabeni wonke likhulu. Likunike ithuba lokuzuza kakhudlwana. Khumbula, leli ibhizinisi langempela elizodinga isikhathi, umdlandla kanye nokuphokophela kuye ngokwezinjongo zakho. Kodwa, uma uzipha isikhathi, kuningi ongakuzuza.
I sat down, I listened, and it was the smartest decision I ever made to get involved with WorldVentures. Now it's 5 years later, we basically have all the time freedom that we want, we have all the financial freedom that we want, we travel all over the world, we're able to do whatever we want, whenever we want.
Injabulo, ukukhululeka, kanye nokugculiseka. Le nkolelo, ingumnyombo wakho konke esikwenzayo. Sifuna wonke umuntu abe nethuba elingavamile lokuthola okuningi empilweni. Ukuzuza imali eningi futhi ube negalelo ekwakheni umhlaba omangaza kakhulu. Izinkulungwane zabantu emhlabeni wonke sebe sijoyinile. Singakuthokozela ukuba nawe futhi usijoyine. Yiba yi-rep ye-WorldVentures namhlanje. Uqale olwakho uhambo oluthokozela okuningi. Uphile kangcono futhi ube nokuningi. You should be here.